chi akwa mberebe udensu rabu woro mi ho chi akwa mberebe asima hu ntarabu woro mi ho chi akwa mberebe umunne mo
akwa mberebe
etiri mo kokoko anya mi juru manya asima akwa mberebe nelo aye akwa mberebe Nani Jesus Maria, one more. Mika Bolo Bimo, Mogi Fufe, Mogo Simona, Ladika Muroko. Mane Busana mi Berele, Oko Jehovah Jairo, Obiara Hichamanya Miri, one more. Obiara Memo, no Mano Mano, Meko no Chiwamo, Menu. Magaweli, that's all. No, 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 kebiri anyi geyi nweyocha nefe na leligwe yero bu tole tole obi fani geyi anyi geyi nweyocha anyi gana bobo ndeso anyi gana bobo dimma ozana adiri wa defidile anyi gana ati nso nso ka jehova die nso e nso ka jehova die anyi gesoro kenye ligwe na pisala nene dadie agame soro kenyele na pisala nene dadi onye nemi ojo asingi mezuzo gemezie ochicho chukwu nkuwa nwanne mu medeluzo gemezie
ewo mabia
nwanne m achọrọ mụ kisa mịa achọrọ m ịjụ gị ajụjụ ojee chọọchị okwu a ị ga-esoro na ndị gara n'eluigwe nwanne m ma ọ bụ na ọkụ mmụọ amaghị mụ nke ị ga-esoro chuzizedigojusa izidigodojeko ọdịgodoizi ọdịgodo mame my brother choose these days my brother choose these days the way you will follow maka ito kokoko maka ikwa makwara n'eluwa amaghị m ihe na-eche ka isoro ụzọ dị mma imitation pastor si nwee bụ aka na njọ imitation prophet asị m nwee bụ aka na njọ onye na-agwọ oge ego ị na-anụ nwee bụ aka na njọ ọrụ abara ị na-anụ e asị m gị nwee bụ aka na njọ onye na-agba shewo asị m gị nwee bụ aka na njọ onye na-egwu wayo asị m nwee bụ aka na njọ onye anyị chọrọ ibu ọ bụ gịnị ka o mere gị e nwanne gị chọrọ ibu ọ bụ gịnị ka o mere gị e igbo onu nwanne gị n'elu ụwa nwanne m onye ga-abụ nwanne gị e igbo onu na gị e onye ga-abụrụ gị nna
ese na
be nwanne m ọ na njikere
ọ na bịa nso
ese m ze na be ọ na dị kpọrọ anyị lanigwe
metụ
nso gị emezie
jizọs
ọ na bịa ọ na bịa
arụso
ọ na-abịa ụbọchị onye ọbụla ụgwọ ya na ịgọ ọgọ ọrụ ya si rie onye na-eme mma mma gị ga-esoro gị onye na-eme njọ njọ gị ga-esoro gị ọ nakwa aka n'obi gị nwanne m bigo meenu ọnụzama kebụlarị si nrele keze bube wee bata keze bube wee bata onye bụ na-eze bubele ọ bụ chi na-azara n'okwue anụ na mebe ọ na-aza ihe ọ bụ jehova jaire meghere eze bụbu ụzọ meghere ya ụzọ ka ọ bata nwere ọnọdụ ye ọ bata n'ime ndụ gị ihe niile ga-adị mma ọ bata n'ime obi gị ọnụ kwuru njọ ga-ekwu mma ọ bata n'ime obi gị anya mmiri gatala ọ bata n'ime obi gị ọnọdụ dị njọ gawawe ọ bata n'ime obi gị akwa ndị eri gagbawaye nwanne m enyi nwanyị meghere jehova obi nwanne m nwoke me onye nna m onye mama m onye na-aza ya m nne na nwoke ada m meghere ya ụzọ ka ọ bata
Jesus, ọ ga-adị egwu mgbe eze bụ be gabịa n'ụwa Oh, no.